E tū ana te taiopenga kiriata Māori a tau e kia nei ko Māoriland. Ko te tautua whā tēnei o te kaupapa, e pōwhiri ana I ngā kaimahi kiriata taketake o te ao ki te taone pakupaku o Ōtaki. I tēnei tau, ko te whetū matarau o te kaupapa, he whetū pūhau tonu. Kei a Hania Douglas, tēnei pūrongo.
He whakatairanga I ngā pūkenga hanga whitiata o te ao taketake.
It's movie magic. I would call it movie magic.
Ko te ito o te kaupapa Māoriland, he hangatu āpapa e pai ai te maro tiritiri I ngā hua o tēnei pekarāngai.
Kei te mohi o rā tāua, he reo kē tō te Māori. Engari no ki te tiro tātou ki waho, ki tērā pito whenua, ki tērā tai. E ki tai, he reo rere kē kei kō. He reo taketake kē kei kō. Nā reira ka huihui tia mai e nei reo. Maurunga I tēnei kaupapa o te ao kiriata.
We're reaffirming and really showing the resiliency of our people. Telling our own stories is very important because for far too long other people were coming in and telling our stories.
We're the first storytellers, so I think that our stories are not only the most powerful, but they're also the most beneficial to society.
It's really important to me as an indigenous actor and as a Māori actor to be able to support these things.
Ko Julian Dennison o te whitiata Hunt for the Wilder People, te kaikōrero whakataki I tēnei hui. Kei te akiaki tēnei taitama, te kaumawhā tau te pakeke I te hunga taiohi kia piki mai ki te waka hanga whitiata.
When the adults are not here anymore, it's the youth's job to be, you know, to stand up and be like, hey, you know, we might be kids, but, you know, we can do anything. And it's great because seeing all of these kids supporting film and supporting them as people in the film industry is great, and that's what I love doing.
Engari, ko te kaupapa nui pea he whakanui I te hunga taketake e mahi ana I tēnei rāngai.
That's great that this film festival is not just focusing on the indigenous of New Zealand but of around the world, which is great, and being able to for everyone here to see other parts of the world, not just New Zealand, but being able to take our film to the world and then bring the film from the world to us.
Ka hari te ngākau te kita tuai I o mātou hoa e mahi tahi ana me te kaue kōrero ki wā tātou iwi. Kia kaupare atu ki te kuare me ēnā mea katoa. Kia rongo ai te tangata ki ngā pono o te wā, ki ngā hononga o te wā, e anga whakamuai ngā iwi.
Hei te rātapu, mutu ai te kaupapa nei ki Ōtaki. Hania Douglas, te karere.